I'm the bad, you AZ, don't go back with TV. I'm the bad, you AP, I don't fuck with MVP. I'm the bad, you go mail like I'm rapper who's the madrailer. It is here, it is in the world, it's in the safela. My fucker, yes, you go last, I class act like I'm a fast. I chorus, I better go take a cruise and I'm a cast. And I cast, AZ, this a band of babbin, the very two pass, I can see Kellen Gulen.
Ingo La Costa. Ndihlale kwabanda ziwa ngabantu abasuka phesheya ingqo ndadlala soze ndazeka inqela liphupha lam lamadala
ekumfikile thini matera vezisini amnebek nalo mculo afrobat bangamvulo ekitshi yityumvubo angebek angosava i-mc ndifake imaza i-hiphop ngenina ndambibhethi nge-sunlight ubuwekho cimbu right umama notatam balwangam bafuna ukuvirapsam umama memanekuze manesithiundanam kamvise ezaflo ndagakheleyakipe ndibanthengisi esko usithengeleyakipe ndithi mama tshinkizi ndagakheleyakipe ithatheka sinqakeka yindifo ndiyasipeda kuyabanda siyarekhoda unobhizi uyahleka elekwa esigcina amaphepha yepapate ukuba uyaselenda zangela esikhaleni noba ungagxayeka gxayeka. Young boys,
young boys,
heaven
La Costa.